Hii jambo hapa, nachukua pasipoti nazipeleka kuskani kwa interneti. Nazipeleka haraka na upesi kwenda kufanya skani. Mama, kani pasipoti hizi tunakwenda kufanya nini? Kujituma ziende nje haraka na
Kujituma
upesi.
ziende nje haraka na upesi.
Asanteni, mubarikiwe wote ambao mnatusaidia.
Benshi baguma bibvira benshi baguma bibaza impamvu canke aho urubanza rwa Karimba Bele rugeze canke ibikogwa vyo kwegeranya uburyo bwa Karimba Bele bugeze. Benshi baguma bibaza ati mbega Karimba Bele murabizi yuko amazigiye kitari gito agwariye mu bitaro. Oho, aramaze kuvayo, hoho, bimeze gute. Nivyo tugira duce hirya nino tuyagi gato kuvyerekeye aho ibikugwa vya Karimba Bele bigeze.
Muganga, lakini kiutaalamu sawa na vile mlivyosoma nyewe kama waganga, kuna uwezekano wa yeye kupona?
Uwezekano yeye kupona upo, lakini sio percent 100%. Inaomba mtu aweze kujitolea karibu yake aswa familia ajitolee ilo figo au mafigo. Pakipatikana limoja inaweza kuwa ni nafuu, yakipatikana yote mawili ni sawa.
Inabidi atolee mafigo
figo.
Kwa hiyo figo zake zimeharibika kiasi kwamba zinatakiwa kutolewa paweko zingine.
Figo zake ni kama zifanyi kazi kama inapashwa kuwa sile kwa mtu mwanadamu wa kawaida. Figo inabidi aweze atafutishwe kama ataweza kutoka nje ya nchi, papatikane huyo uwezo wa kifedha, waweze kumbadilishia figo aweke la ambalo lingali na ule uwezo wa kufanya kazi katika mwili wake.
Dr. Santi sana.
Mimi ni Musirero Isaac TV. Twahisemo yuko tuwazalira gato historique cyane inkuru ya bino bikogwa vya Karimba Bele, kino gikogwa cha Karimba Bele. Mimi vyibuka yuko hari igiteramo cyari cyateguwe cyabaririmbye kugira begeranye uburyo butandukanye maze barabi ngico bokora kubera Karimba Bele. Biravuga yuko rero Karimba Bele yuko umwanya n'umwanya ashobora kuri indege akajya mu gihugu cy'Ubuhinde kuvurizwayo. Vyarateye amatati aho bamwe bavuga ati Karimba Bele reka aje kwivuriza mu Buganda. Ariko rero hacha haboneka urundi rwandiko rwasohotse yuko Karimba Bele ateza kuja kwivuriza mu Buhinde kubera yuko mu Buganda murabizi ibintu bihahitiye mu Buganda hahitiyemo ibintu by'imigumuko juste ariho kutumvikana hagati ya Bobi Wine hamwe na Bwana Museveni na Perezida Museveni. Ibi byose ni nyine yuko ratuma ibintu bimwe bikubira hagarara cyangwa bihagarikwa muri ico gihugu ca Uganda. Karimba Bele rero gushika kuno mwanya biravuga yuko umwana umwana ashobora guca gufata voyage akagenda cyangwa urugendo akagenda mu gihugu cyo Buhinde kuvurizwayo. Murabizi yuko agwaye ingwara ya mafigo. Ni ngwara rero idasanzwe cyane, ni ngwara novuga yuko kugira azoronke agahengo cyangwa akire nuko bafata ye mafigo yo bakayakuramo bagashiramo ayandi.
Mimi nimuulize kitu mama, tumeambiwa inabidi atoke mtu atoe figo ili mtoto awe salama. Vipi ili zoezi unaweza kulifanya wewe kama mama? Sasa
nitafanya je? Mtoto wangu sanjoni ni mwanangu, nitamuheba? Sitaweza kumuheba mtoto wangu hapa, nashinda nalia, sina raha, sina raha kabisa mtoto wangu hapa, sina raha, sina amani. Mimi niko naomba watu mtoto wangu apone.
Kandi bisaba yuko umwe cyangwa umuntu yitangira uwundi. Ndibuka igihe twakoranye na mama Karim, twarambajije kuvyereka icyo kibazo ati mbega ko abaganga bavuga yuko Karimba Bele kugira vugo cyangwa kugira kire bisaba yuko abafise habone ku muntu yitangira yuko yitangira ayo mafigo. Mbega mama, wewe niba gusaba yuko utanga amafigo umwana wawe uri tayari?
Ntafanya je? Mtoto wangu sanjoni ni mwanangu, nitamuheba? Sitaweza kumuheba mtoto wangu hapa, nashinda nalia, sina raha, sina raha kabisa mtoto wangu hapa, sina raha, sina amani.
Avuga ati ndi tayari nta bundi buhinga. Ariko Imana ishimwe nyuma yaho hacha yibonekeza mushiki wiwe aho yavuze ati je ndi tayari gutanga amafigo yanjye maze mushisaza wanjye abananya baho. Rero ni inkuru nziza cyane yacituma abantu benshi bahaguruka baravuga ati reka rero turondere uburyo ko habonetse umuntu yotanga amafigo kugira Karim Babel aveho rekare turondera ubugyo bushoboka kugira turabe yuko yogena kwivugwa yogena kuvugwa hari akirewe imilyoni 60 z'amarundi ariko rero andi makuru twaronse nuko ayo mafaranga ashobora kuba barayihenze ko ati birakeneye yuko uhongera kayandi ariko rero ayo mafaranga aramaze gukwira warashima ngo haruna yandi yarenze ko kugira mu gutegura urugendo rwa Karim Babel ka abazomuherekeza aho gushaka mwana tumaze kumenya yuko azogenda mama wiwe Karim hamwe na numwe mu miryango yabo nyene so ibireyo ni inkuru nziza cyane haraka video rero kasohotse ryari kerekana umwe mu badamu bitangiye Karim bariko baragerageza gusensibiliza abantu cyangwa gufasha kugira abantu yuko bamufasha Karim Babel uyu mama yitwa Kito ari aba mu Buyenzi aho nawe nyine yazinjiyemo aravuga ati no ifoke twiruka gushikaho Karim Babel uko byanga byakunda avugwe murazi ko Karim Babel yahagaritse imitsima abantu benshi cyane kuburyo nabana banyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bagiye kumuraba hamwe n'abana b'umugwiza tunga akomeye cyane hano mu bihugu mu Burundi bose bagiye kugira ikibazo bagiye kuraba ingene bo mufasha Karim Babel ibyo se byatumye rero amafaranga akwira n'ingoga aho nubwo gushaka n'umwanya hari abantu bagitanga uburyo bwabo kugira Karim Babel bikunde n'igugana n'ingoga maze aje kwivuza ariko nuko amafaranga maze gukwira niyo makuru dufise bivuga yuko amahera yose yakwiye wanashima yakwiye kurujya musi nyene igiteramo gihera aho mu gatondo kare Bochum ari we president wa Amical des Musiciens afashe kugira abarinzi bamwe nabateguye igiya giteramo bose bavyukiye ku itaro kwa Karim Babel kugira barabe yuko Karim Babel uzima bwe bimeze gute yamerewe gute bashobara mumenyesha ko nuburyo bumaze gukwira iyo rero ni inkuru nziza cyane kano ka video mubona ngana ka video ka kerekana mu passport ya Karim Babel mama wiwe numwe mu bazomuherekeza bazojana rero muri ivyo bihugu vyo hanze imana rero bandi nyifasha ubuzima bwa Karim Babel tubande dusenga tubasaba yuko mugumana na Isaac TV umwanya n'umwanya ni yafata indege turazi yuko tube turi mu bambere batangiye kuvuga inkuru ya Karim Babel tumusabira yuko abantu bamufasha kandi benshi barakiriye akamukacu ariko kandi turi mu bambere bazobashikiriza urugendo kwa Karim Babel eka nuko bizaba bikoragenda mu Buhindi Karim Babel byose tuzobikurikirana bibaye ngombwa tuhishikire kugira byose mubibone ariko rero tubasaba yuko kuba afise uburyo go kubana yabafasha Karim Babel mubane mubikora naho uburyo bwakwiye burabizi yuko mu rugendo haba hari ibintu bitandukanye barakinira gufungura amahoteli eka n'ibindi bikorwa bitandukanye bito na binini bikenegwa boso ama nimero y'abama telefone barayatanze ama nimero de compte barayatanze byose rero mubikurikiranye neza murashaka kubibona ngaho abantu bifuza guterera Karim Babel murahawe kazi ariko kandi bivanye nuko uburyo bwakwiye sinzi rero bivana n'ingene mubibona cyangwa tuvyumva kumwe ariko kwaje George Mumenga yuko naho yoronka ya rushitayo nta kibazo cyo bakirimo nakimwe amajambo rero yarabaye menshi hariho amajambo amwe yatangiye kuvuga yuko amafaranga ya Karim Babel ariko araribwa sinzi biki
je gurije hapa nachukua pasipoti nazipeleka kuskani ku interneti nazipeleka haraka na upesi kwenda kufanya skani. Mama Karim, pasipoti hizi tunakwenda kufanya nini? Kujituma ziende nje haraka na upesi. Ni asanteni, mubarikiwe wote ambao mnatusaidia.
Icho nzi nuko uburyo bwarakwiye agisigaye nuko umwanya Karim Babel ashobora gufata indege akagenda murabizi yuko ukubivanye n'ibihe bya corona n'iki gufata indege ukagenda hanze y'igihugu kugira se ibintu byoroshye bisaba ama procedure menshi kujya muri quarantine kugira ibiki ibyo byose rero biri mu bintu bikumbure bituma n'urugendo rwa Karim Babel ruteba kugira ruteba gushika murakoze cyane na Isaac TV rero bari mudukirana my name is Isaac Classic turadukumburanye ariko turacyari kumwe ibiganiro bishushe baranyabashikiriza.
Isaac TV.